War a lake bosom chain. Not lake bosom chain and Santa Mantamona a war. A man a boy if you ate to Jana and your cry. What just said Tadiano Ezre, a send you, my dear Bonia, or Mount Form Titin Bero, or Mosoria, would be our Tadiano, ain't he?
Fo ne tie fo ebekaya a france ene de tuja se asante ne otumfo se tutu otosu mie no e kire se okopiemo e wo lake bosomtwe a amamfo e se lake ne pa na se be ya lake ne betime gina na nanso enua 2.5 million ena asante hine otumfo se tutu e ye so obedua ne no ena aba betuja se wo hwe lake ni ntikrampo na ewu anase niema enkoyen e ya amamfo aso den amamfo twa nua wo mo e ye niema bia ense emfata ne no ena amakom hine nana edumensa wo no na yet otitire ni edema Asante hene land restoration project yi one youtube nsem twofo atwetwe nkomo na wo kire enhyehyeye eye Asante no tumfo se tutu eye
Asante hene otumfo se tutu otosumie no sinadwen posse bosumtwe nsio no pese oje to ho na ehwe ho a ekwan ba kwa befa so betumi age nsio no ato oye se ebenya nnua bebre se beye awia enh ento nsio no so ema enwi and until the World Forest Day, I say, I'm going to say, nkura atwa nsue ho ahie nyinaa yakoni nyinaa so no ma dididi nkomo amoma hunu hia hia se nsue no yenya mane nwe na ye nyinaa bebo ho ban enti de ye ka kire gana ma nyinaa ne se nyi nsue nko ane hia ye won nsue akase bebre ofen owabe nsue akase ma nsue kumase ene ne mpota mu bebre ni asante ma ye nkuru bebre mu akwa saa ne tie ya do akugu nsue ni mu sabi kwa ye faso ekopenam ni nyina ya dia sey nsuo no we mu nyina na se ya hwee a ekyina yenim ni ya climate change e de bebreye nti ye nyina ye mfiri sa bre ye moye ho ban wo de ofi a wo te no dua nua mienu kora anye bia dura wia na wia hye otumi kotena se ye mframa
owura fred chase upon no ene ye project coordinator on youtube instagram je for so twetwe enkomo
anye se ye bo ho ban kwa obroni fred bibi restoration nsase ase no yebese eboa na nsase ne san esan ma no homi ne so biem na de tie ne se emra hodo a eboya kwaye ene yensuo ho ban no edoso che niema pi na de mi hu ne se obroni fe bibi enforcement enu ne eni ho because okwa abro kira edue si ofie kura obetwa no je se okoko je permit ba ye ha ntisa enti mra de bi ho pa na ka akukudrufo ombehwe no madi akire ni ahwese mra no aye adwuma
amanoninsem no prince a owo